Iyi ni radio BBC Gahuza miryango ivugira irondre kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka.
Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Igisirikare muri Sudani cyahiritse ubutegetsi gita muri yombi ministre w'intebe. Imbaga y'abantu igabije imihanda Khartoum mu kubyamagana. Umutwe uhita leta ya Kiyisilamu IS wemereye ko ari inyuma y'igitero cyagabwe kuwa gatandatu nijoro ku kabari kanacuruza ibiryo i Kampala muri Uganda. Muri amakuru kandi,
kuva mu mwaka w'1963 Uburundi bwakiye butangura kuriha, babahaye iminsi itarenga 15 kubya leta. Iyo minsi 15 irenze cyatangwa kubiriha, mbwo urumva rero ko ya masezerano ntiyasubiye kujya mu ngiro.
Turagaruka kuri ayo masezerano yashyizweho umukono mu gihe cy'ubukoloni, yatumaga u Burundi bunyuza ibicuruzwa byabwo muri Tanzania nta mahoro, nyuma yaho igice kimwe cy'ubutaka bwabwo giherewe Tanzania. Tubafite n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere, itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, n'amakuru atugezaho ari mu rugo.
Urakoze Jacques. Umukuru w'urwego rwashyiriweho kuyobora Sudani mu kiringo cy'ifata kibanza, Sudan Sovereign Council, General Abdel Fattah al-Burhan yatangaje ingingo z'igihugu kiri mu bihe bidasanzwe mutahavuye kiba kudeta. Muri iryo tangazo rigenewe igihugu cyose, yahagaritse gusabikanya ubutegetsi hagati y'igisirikare n'abanyagihugu basanzwe kandi asesa leta.
Ubwa mbere, amategeko nk'ay'igihugu kiri mu ntambara yatangajwe mu gihugu cyose. Ubwa kabiri, igihugu kiguma cyubahiriza ibiri mu ibwirizwa shingiro ry'ikiringo mfata kibanza ryo mu 2019 hamwe n'amasezerano yo muri Sudani y'Epfo yashyizwe ku mukono i Juba mu kwezi kwa 10 mu 2020. Ubwa gatatu, ihagarikwa ry'uduce twa 11, 12, 15, 16, 24, 21, 22 turi mu ibwirizwa shingiro, kandi tukazobandanya twubahiriza amasezerano mpuzamakungu yashyizwe ko umukono mu kiringo cya leta mfata kibanza.
General Burhan yavuze yuko amatora azoca atunganywa mu kwezi kw'indwi muri 2023. Kare umushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok n'abandi bo muri leta bakaba bahagaritswe. Abantu baharugwa mu bihumbi bihereda amabarabara y'umugwa mukuru Khartoum biyamiriza uko gufata ubutegetsi twakozwe n'igisirikare. Bamwe bagiye ku cicaro gikuru ca gisirikare bavuga amajambo yerekana yuko bazinutswe igisirikare. Abasirikare bashize amabariyeri ku biraro bacunga n'ikigo cy'itangazamakuru cya leta. General Burhan abonwa nk'umuntu acuditse cyane n'ubutegetsi bwa Arabia Saudite, ubwa Misiri ndetse n'ubwa Emira Arabini. Ubumwe bwa Afrika bumenyesha yuko bwatewe umwitwarariko no kumenya ibyo byashitse muri Sudani, buhamagarira abasirikare gusubira mu biganiro n'abanyagihugu mu maguru masha. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko zakangutswe cyane zumvise ibyashitse muri Sudani. Intumwa idasanzwe ya Amerika mu ihembe rya Afrika, Jeffrey Feltman, yagaragaje yuko ashigikiye ubutegetsi bw'imfatakibanza, avuga yuko gutembagaza ubutegetsi kuhava kuburizamo intego y'Abanyasudani yo kuja mu nzira ya demokrasi. Eka n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryateye ivyatsi iryo tembagazo ry'ubutegetsi. Intumwa yaryo muri Sudani yavuze yuko gupfunga abantu bidashobora kwihanganirwa kandi ko impande zompi zikwiye gusubira mu biganiro mu maguru masha. ishirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu naryo nyene rivuga yuko ryatewe umwitwarariko n'ibiriko birashika muri Sudani mu nzira yayo yo gushira ubutegetsi mu mino y'abanyagihugu basanzwe. Ukuriye umugambi w'imigenderanire hagati y'umwe bwa Buraya n'amakungu Joseph Barrel avuga yuko bose babifisemwo uruhara bakwiye kuja hamwe kugira ngo barabe ndetse n'ibihugu byo mu karere bigafasha kugira ngo barabe yuko Sudani yosubira mu nzira nziza. Sentare yo muri Israel yategetse yuko umwana w'imyaka 6 yari yarokotse ari wenyene rudende mu mpanuka yamushikiye ari kumwe n'abandi bo mu muryango wiwe mu Butaliyano ategerezwa gusubizwa incuti ziwe mu Butaliyano. Abavyeyi ba Ethan Bayran umukuru we hamwe na sekuru na inakuru bari mu baguye muri iyo mpanuka yabaye mu kwezi kwa gatanu yaciye agumananya na nyinabo mu Butaliyano kuva iyo mpanuka ibaye gushika sekuru amujanye muri Israel ataruhusa aronse mu kwezi guheze. Mu rubanza rwakurikiranywe cyane umucamanza wo muri Israel yashinze yuko sekuru uwo mwana yakoze ibidahuye n'amategeko. Imumva ni BBC Gahuza Miryango. Umwe mu bategetsi bakuru b'ishyirahamwe mpuzamakungu ni aragabisha yuko ibifungurwa bikenewe mu gufasha miliyoni z'abanyayemeni bishobora guhera mu kiringo c'indwi nkeya. Umukuru w'ishami rijejwe ibifungurwa Pam David Beasley akaba yari katera kamo abatanga ifashanyo mu makungu yavuze yuko atabona ukuntu inzara igeze kugwego mu majambo yiwe yita yuko isa n'izivugwa muri Bibiliya ishobora gukumigwa mu gihe ataboneka ayandi mafaranga. Muri Yemen umwana umwe kuri batanu akeneye ifashanyo nayo abagera ku 400,000 bagwaye indwara zifatiye ku gufungura nabi. Yemen yarasambuwe n'imyaka yamazemo y'intambara hagati y'abagwanyi b'abahudi na leta ishigikiwe na Arabie Saoudite hamwe n'ibihugu bya Buraya na Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha yuko Afghanistan nayo nyene iri kumanga y'akaga aho abaharugwa muri miliyoni bariko bicwa na kigoyi mu gihe begereje kandi n'ibihe by'imbeho. Ishami rya ONU rijejwe gutanga ifungurwa PAM rigabisha yuko ica kabiri c'abanyagihugu baho ni ukuvuga abagera kuri miliyoni 22 bamana inzara buri munsi. Ibiharuro by'abashonje byaraduze ibice 40% kuva mu kwezi kwa kane. Afghanistan yari isanzwe iri mu bibazo n'imbere yuko abataliban bafata ubutegetsi mu kwezi k'8. PAM ivuga yuko muri kino gihe ibibazo byatewe n'intambara byasubiriwe n'irindi muka ry'ubutunzi kubona rero amakungu ngo yarugaye imfashanyo icyo gihugu cyari gisanzwe gihabwa amashyirahamwe ajejwe gufasha muri kino gihe bituma adashobora gukora neza. Icegera cy'umuyobozi nshingwabikorwa muri PAM Amir Abdalla yavuze yuko imfashanyo zikwiye gusubira kugurugwa zigatangwa muri Afghanistan kugira ngo abajejwe kuzishikiriza abazikeneye babone uko bashobora kuzitanga.
Unless we
tutaronse amafaranga dukeneye aho rero ntimugire ngo n'udufaranga kuko ni miliyoni 200,000 z'amadolari buri kwezi. Ariko ayo by'ukuri ntacavuze uravye amafaranga yahora asukwa muri Afghanistan ingene yangana. Urabizi nidukwiye kureka ngo intambamyi za politiki zituze gufasha abantu bari mu kaga. Turakeneye rero inzira y'ingene amafaranga yorekurwa hanyuma akaboneka kugira afashe ibikorwa byo kugarukira abari mu kaga.
Abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bamenyesha yuko imyuka yonona igisenga ikingira isi yashyitse ku rundi rugero rutari bwaboneke mu mwaka uheze nubwo yari yaseye n'igabanuka gatoya kubera ikiza cya coronavirus cyatumye n'ibikorwa byo kugwiza umwimbu navyo bisa n'ibihagaze umwanya mutoya. Abo bahinga bavuga yuko ariko urugero rw'iyo myuka rwakomeje gutera ruduga uyu mwaka. Icegeranyo gitangwa n'ikigo mpuzamakungu kigiye jejwe kugendereza ikirere casohowe imbere y'inama ku ihindagurika ry'ibihe izoba mu ndwiza hano mu Bwongereza terekana yuko ivyo amakungu yiyemeje gushikako mu kugabanya iyo myuka yonone gisenge mu nama yabereye I Paris haraheze imyaka 6 bigatuma ukwiyongera k'ubushuhe kuguma munsi y'idogre 2 ku rupimo rwa Celsius ngo bigaragara yuko amakungu atazoshobora kubishikako Jacques
Urakoze Frantine Kwizera kureba makuru hatugezagaho uri mu rugo. Mwabyumvise mu kanya umukuru w'urwego rwitwa Inteko yigenga ya Sudani yatangaje ko leta y'inzibacyuho yasheshwe maze anatangaza ko hashyizweho amategeko mu bihe bidasanzwe mu gihugu cya Sudani avugira kuri televiziyo y'igihugu Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhan kandi yanavuze ko amatora hazaba muri 2023 mbere yaho igisirikare cyataye muri yombi habari bayoboye leta barimo na ministre w'intebe umwuka ukomeje kutaba mwiza mu gihugu mu gihe abasivili babarirwa mu bihumbi bakora imyigaragambyo ishyigikiye demokarasi ni inkuru ya Anne Soy mugezweho na Frantine Kwizera
igisirikare cha Sudani kimenyesha yuko kugeza ubu arico kigenzura igihugu cyose General Arburani yavuze yuko leta igizwe n'abahinga bafise ubumenyi mu bisata bitandukanye izotishingwa hagashigwaho n'urwego rujejwe gushinga amategeko mu kwezi kuza yavuze kandi yuko ico gihugu kizokomeza kubahiriza amasezerano mpuzamakungu igisirikare kikaba cakomeze gusabikanya ubutegetsi n'abaserukira abanyagihugu basanzwe kuva bagiranye amasezerano muri 2019 yakurikiye itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir abasirikare bo ku rwego rwa general bari bitezwe guca bashikiriza ubutegetsi mu minwe y'abanyagihugu mu kiringo c'indudzikeya nk'uko bari babyumvikanye mu nzira yo kwinjira mu ntwaro ya demokrasi abanyagihugu ba Sudani baharugwa mu bihumbi bihereje amabarabara biyamiriza iyo kudeta imirongo ya internet na telefone yahagaritswe uretse umuziki nta kindi cumvikana kuri radio na televiziyo by'igihugu kiretse itangazo rya General Buran umushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok yafashwe mu gatondo ka kare n'igisirikare kugeza ubu akaba atawudiyari ariko itangazo ryari ryaturutse mu biro vyiwe kare ryari giyamirije iyo kudeta
Inkuru ya Ansoy umutwe wita leta ya Kiislam IS yemereye ko wari nyuma y'igitero cyagabwe ku wa gatandatu nijoro ku kabari kanacuruza ibiryo I Kampala muri Uganda ikintu cyaturikijwe cyahitanye umukozi wita ku bakiriya kinakomeretsa n'abandi bantu batatu perezida wa Uganda Yoweri Museveni yamaganye icyo gitero kandi avuga ko abakigabye bazafatwa n'inkuru ya Patience Tuhere mugezweho na Siriake muhawe nayo
Ukwemanga ico gitero kwavuye ku mugwi wa Islamic State ukoresheje urubuga rwa Telegram wavuze ko akagwi gato kabayoboke bawo bishamiriri mu ntara ya karere ka Afrika yo hagati kashoboye guturitsa igisase mu bunywero bukunda kuba burimwo abo bise abakorera igendeza rya leta ya Uganda umuntu umwe gusa ico gitero cahitanye ni Emily nyina neza ya Sereva muri ako kabare bubaye ubugira kabiri Islamic State igira igitero I Kampala mu ntango y'ukwezi kwa 10 yavuze ko ariyo yaturikije igisase ku gituro c'igipolisi muri aho karere nyene kico gisagara ibi bivuzwe mu gihe itangazo ry'igipolisi cya Uganda rivuga ko ico gitero ari iciterabwoba ryo hagati mu gihugu hakoreshejwe imisumani n'ibindi bigegene by'ivyuma kibaye kandi inyuma y'indwi imwe leta y'ubwongereza igabishije abanyagihugu bayo bari muri Uganda kwiyubara ku bikorwa by'iterabwoba byo muri ico gihugu nico gitero ca mbere ca bombe gikomeye kibaye muri Uganda kuva habaye ibitero bibiri vya bombe vya Al-Shabab bibereye rimwe igihe hariko haraba inkino za nyuma z'igikombe c'isi haraciye imyaka irenga 10
Nkuru ya Patience Tuhaile tugaruka ku mubano w'u Burundi na Tanzania aho umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agize urugendo rw'iminsi 3 mu cyumweru gishize bimwe mu bikorwa yakoze mu rugo ruzinduko harimo gusura ikibanza leta ya Tanzania yageneye ibicuruzwa by'u Burundi binyura ku cyambu cya Dar es Salaam cyo cyambu ni kimwe mu byinjiza amafaranga menshi muri icyo gihugu kubera amahoro atangwa n'ibihugu bitagira ku nyanja birimo u Burundi bikoresha icyo cyambu ariko impuguke mu mateka zivuga ko
bitewe n'amasezerano yashyizweho umukono mu mwaka w'1919 hagati y'Ababiligi batekaga Burundi n'Abongereza batekaga Tanganyika mbere y'uko iba Tanzania. Bishoboka ko Burundi bwanyuza ibicuruzwa byabwo ku cyambu cya Dar es Salaam n'icyambu cya Kigoma budatanze amahoro. Mu gushaka gusobanukirwa neza by'ayo mateka navuye na Aloyse Batungwa nayo wize amateka akanakora ubushakashatsi kuri ayo masezerano. Yatangiye asobanura inkomoko y'ayo masezerano.
Muri make ayo masezerano intandaro yayo n'umugambi igihugu cy'Ubwongereza cyari gifise cyo guteranya ibihugu cyari ko gicura bufuni na buhoro, no kuvuga uhereye hariya muri Afrika y'Epfo ukaduga uciye muri za Rhodesia ugaca muri Tanzania, Zambia hama ukabandanya, bashaka rero gufatanya Afrika y'Epfo na Misiri bakoresheje ibarabara ry'indarayi. Ariko rero mu biharuro byabo bamaze kuraba bacha basanga iryo barabara ryotegereza guca mu gice kimwe gitwagwa n'Ababiligi, bacha basanga rero bovugana n'Ababiligi ingene bubaha agace ka bugufi kari ku Burundi, bongera ko basaba n'agace ka Gisaka kaba intara yari ku Rwanda, bati ni mwaduhize intara tubona ko ibara baryo cyarirengana atantambami. Natwe rero tuzuca tubaha igice kitari gito ku kivuko cya Dar es Salaam, hanyuma twongere tubahe n'uburenganzira bwo gucisha ibintu byanyu mukuye hanze mu bicishe ku ibara baryindarayi riva Dar es Salaam gushika Kigoma, muronke no gukoresha ikivuko cya Kigoma ari mwebwe mugitwara kwara, no kuvuga umuyobozi wa Kigoma, hanyuma muheze kumucishayo ibikoresho byanyu atamafaranga murinde kuriya. Nuko bagiye kuganira ku itariki ya 30 ukwezi kwa gatanu mwaka 1919 nako bashikana kuri ayo masezerano.
None ayo masezerano aracyariho kugeza ubu ngubu, aracyakora?
Ayo masezerano yaragiye mu ngiro gushika mu mwaka wa 1963. Ababiligi bari bagifise icyo gice bita Belle Base, ni ukuvuga Belgium Bases ajya ku kivuko cy'i Dar es Salaam, hanyuma bari bagikoresha indarayi z'i Dar es Salaam zigashyika Kigoma, bagakoresha ndetse n'ikivuko cy'i Kigoma ariyo bagitwara gushika 1963. Byari bikimeze uko aho bagiriye kugenda Ababiligi, numvuga nti Burundi n'u Rwanda bwishubije intahe y'ukwikukira, Abarundi ntibahegeje rero ngo bikurikirane, ni ukuvuga ko ayo masezerano Abarundi ntibasubiye kuyashyira mu ngiro.
Ariko si Burundi bwo buracyafite ibyo bibanza by'i Dar es Salaam na Kigoma, baracyafiteho uburenganzira?
Kuva mu mwaka wa 1963 Uburundi bwakiye butangura kuriha, babahaye iminsi itarenga 15 ku bya leta, iyo minsi 15 irenze cyatangwa ku bidiha. Urumva rero ko ya masezerano ntiyasubiye kujya mu ngiro.
None Uburundi hari icyo bushobora gukora kugira ngo busubire kuri ayo masezerano, burebe ukuntu bwavugana na Tanzania kugira ngo burebe niba hari icyo nabwo bwavanamo?
Birashoboka cyane. Icya mbere cyo gukora ni ukubanza kumenya ko igihe ibihugu byo muri Afrika no muri Aziya bisubiye kwikukira, haciye hashingwa novuga ingingo ya ONU ivuga ko imbibe uko abakoroni bazishyize ariko zizoguma, ni ukuvuga ko Uburundi ntibigikunda ko basubira gusaba bugufi kuko bwikukiye bugufi bwaragiye. Ariko igishoboka uno munsi Abarundi bakoresheje diplomasi barashaka kugenda bakaganira na Tanzania, hanyuma Tanzania igasubira ikaraba ni gute yoshobora kubasubiza ibyo bibanza, yoshobora kubaha uburenganzira bwo gucisha ibintu byabo ku ndarayi ya Kigoma na Dar es Salaam hamwe na Kigoma bigaheza bigashika mu Burundi, kubera ubwo butaka Uburundi bwamaze novuga nti bwabuhebye kubera niyo ngingo ivuga ko uko imbibe zari zimeze ibihugu byikukiye badashobora gusubira inyuma ngo babisubiremo.
Aroyse Batungwa nayo. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikirana amakuru kuri shortwaves, naho abari kuri internet murakurikira kuri Facebook Live.
BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8.
Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurikirana ibihe by'ikirere wa mawo mu magambo ahinnye uravuga ko ibyuka byangiza igisenge cy'ikirere byongeye kuzamuka muri 2020 bigera ku rugero rutari rwaboneke ngo ku buryo bishobora kubangamira ingamba zo kugabanya ubushyuhe bw'isi. Icyegeranyo gisohoka buri mwaka cy'uyu muryango kivuga ko igabanuka ry'umuvuduko w'ubukungu bw'isi ryatewe n'icyorezo cya COVID-19 nta gabanuka rigaragara ry'ibyuka byangiza igisenge cy'ikirere ryateye iki cyegeranyo gishyizwe ahagaragara mu gihe hasigaye ibyumweru icyumweru kimwe ngo abayobozi bihugu by'isi bahurire i Glasgow muri Ecosse kugira ngo basuzumire hamwe intambwe imaze guterwa mu guhana mu kugabanya nako ihindagurika ry'ikirere. Ni nkuru ya Imogen Fox mugezwaho na Premier ku magenge.
Umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana ibirere OMM cyangwa WMO Peteri Talas yatanze inkuru idahumuriza namba imyuka ihumanya ikirere igatuma ubushuhe bw'isi bwongerekana ibandanya kwiyongera ntituri mu nzira yo kubuza ko ubwo bushuhe buduga. Ingaruka nizi imyuzure, uruzuba, imiriro yadukiza, ibyo biramaze kwibonekeza hirya no hino ku isi. Mu gihe hasigaye indwi imwe ngo hatangure inama mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe, amareta menshi avuga yuko azoheba ibikorwa birekura umwuka wa gaze karboniki. Umukuru ajejwe idukikije muri OMM Oksana Tarasova avuga yuko atamwanya wo guta ukihari. Dukeneye kugabanya imyuka dusuka mu kirere vuba hashoboka. Iyo ibihugu biriko biriyemeza kwirinda ibikorwa birekura gaze karboniki, ikirere kirerekana yuko hakenewe ibimenyetso bifadika byerekana ko mu kirere hari cyahindutse. Kandi ingingo zikomeye zo kugabanya iyo myuka ntizizobuza kwiyongera k'ubushuhe bw'isi buno nyine. Umwuka wa gaze karbonike mu kirere uhamara imyaka amajana, kandi ibice by'isi byahora binunuza uwo mwuka nk'ishamba rya Amazon nabyo bitanguye kwerekana yuko byahaze. OMM ivuga ko kugabanya iyo myuka bikeneye kuba igitangaza kandi bigahoraho, ibyo bigasigura yuko dutegerezwa guhindura amahinguriro yacu, ingufu dukoresha, ibyo dukoresha mu kwiyunguruza, muri make guhindura ingene tubayeho muri rusange.
Inkuru ya Imogen Fox. Mumaze kubyumva ko impuguke z'umuryango w'abibumbye zimenyesha ko imyuka yanduza igisenge cy'ikirere yageze ku rugero rutari rwaboneka mu mwaka ushize. Icyajyanye kiza mu mukuke cyatanzwe mu rwego rwo kwitegura inama ikomeye mu ihindagurika ry'ikirere izabera i Glasgow muri Ecosse mu cyumweru gitaha. Mu kwitegura iyo nama natwe dukomeje kubagezaho ibiganiro kuri iryo hindagurika ry'ikirere. Mugenzi wanjye Odase Makado yavuganye na Elise Iruhiriye, umushakashatsi wo muri kaminuza ya John Hopkins muri Amerika wakoreye ubushakashatsi bwe mu Rwanda, akaba n'umuhinga mu itunganya migambi y'ubuzima bw'abantu.
Ihinduka ry'ikirere ni ikintu gihari kandi cyafekta abantu uno munsi. Hari igihe iyo abantu bumvise ihinduka ry'ikirere biyumvirana ibintu byo muri kazoza bitarashika. Mu bushakashatsi nagiye ndagira muri teze yanje nakoze ngira doktora nayikoreye mu Rwanda, twaravugana mu magrupe y'abantu bari ababyeyi b'abana batoyi aribo bakarigwa cyane n'imirire mibi, kuko twashaka kuvugana n'abo bavyeyi kuko ingene babona ibintu. Hama kubera mu bihugu byacu abantu benshi ari abarimyi, no muri ino myaka abo bantu baravuga ingene ihinduka y'ikirere bayibona mu byo bakora, kuko barabona ko imvura itagwa nk'uko yahora igwa, umwimbu wabo utakimeze nka kera bijanye n'ingene imvura igwa canke ibihe bisanzwe bimeze. Uravye mu bihugu byacu ivyuka vyonona ikirere bitera izi mpinduka z'ikirere ziba, sibo bateye vyinshi bisohoka ngo bihindure ikirere, ariko ku bantu basanzwe nyina nk'abo barima nibo babona kenshi izi ngaruka mbi. Nubu avugishije ubuhumye barabibabwira, kandi ni ibintu nyine bikomeye kandi bikwiye kuronka inyishu n'abantu bakorera kugira batore ingene bashobora kubikosora.
Ibivugwa muri ibi bintu ni byinshi, umuntu yacishije amaso gatse wanditse wagiye urakorera ko ukaraba n'ibyandikwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu, kumva yuko hari indyo abanyafurika bafungura ari ziva mu bindi bihugu. Ariko wowe nk'umuhinga w'ubwawe ibyo bitahura gute?
murabye ibihugu byacu n'amahera binjiza kenshi GDP yacu kenshi ibihagaze kuri abiki ku burimyi urumva ko ari ingorane ya politike cyane n'ingene ibihugu bishobora kugira imigambi yo gufasha abarima gukoresha izo mfungurwa nabo bakaraba mu amahinguriro yo gukoresha ibyo turima tukabikoresha tukabidandaza mu bihugu byacu nyene n'ahandi kubera no mu bintu bijanye no kurima kenshi haraba hariyo imfungurwa ziseswa kubera usanga abantu batashoboye kuzikoresha neza imbere y'uko zifasha cyane imfungurwa zijyanye n'imboga n'ibyamwa ibintu bishobora kononekara umwanya muto iyo hatari ayo mahinguriro hafi y'abantu kugira bashobore kubikoresha neza kumenya ingene babifata kugira bashobore kubidandaza cyangwa kubirungika ahandi ibyo byose biba bikenewe kugira icyo gisata cy'uburimyi gitera imbere mu bihugu byacu
Erize iruhiriye mukomeje kumva BBC Gahuza miryango ubuntu n'umwanya w'iyo kiganiro kirubuga rw'imikino mugezweho na Jean Claude Mwambutsa
Imikino kuri BBC Gahuza miryango
Mwiriwe neza n'icuti mudukurikiye kaze muri iki kiganiro duhere mu isiganwa ry'amamodoka mu irushanwa ryiswe Rwanda Mountain Gorilla ryashojwe kuri iki cyumweru ni irushanwa yegukanywe na Carlo Tundo ukomoka mu gihugu cya Kenya uyu akaba ari nawe witeguye gutangazwa nk'uwa mbere muri Afrika inkuru irambuye turekesha mugenzi wacu Ive Bujyana
ni Carlo Tundo wo mu gihugu cya Kenya ubwo yasoza gisiganwa ry'amamodoka rya Rwanda Mountain Gorilla kuri iki cyumweru Carlo Tundo wakinishaga imodoka ya VW Polo R5 afatanyije na Jessop Timothy barangije iri siganwa ryari rifite imizenguruko ingana n'ibirometero bisaga 180 bakoresheje isaha imwe iminota 49 n'amasegonda 57 ni imizenguruko yakorerwaga mu mihanda yo mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda barusha igihe kingana n'iminota 2 gusa Peter Karan nawe wo mu gihugu cya Kenya wakinishaga imodoka ya Ford Fiesta abanyarwanda Gakwaya Jean Claude na Mugabo Jean Claude batwara Subaru Impreza barangije iryo siganwa bari ku mwanya wa kane ni mu gihe Dean Imitias afatanyije na Alain Rukundo b'i Burundi batwaye Subaru Impreza bo baje ku mwanya wa gatanu ni modoka 11 zashoje iri siganwa ku modoka 15 zari zaryitabiriye z'abasiganwa baturuka mu bihugu by'u Rwanda u Burundi Kenya Uganda ndetse na Afrika y'Epfo Iri siganwa ryo mu Rwanda ni ryo ribanziriza irya nyuma ku rutonde rw'amasiganwa ku rwego rwa Afrika uyu mwaka. Carlo Tundo yamaze kwegukana umwanya wa mbere muri Afrika nubwo atakwitabira irushanwa rya nyuma kuko kugeza ubu afite amanota 120. Ni mu gihe umukurikiye umunyafurika y'Epfo Guy Botteril afite amanota 73 gusa akaba atarashoboye gukomeza isiganwa kuko kwa gatandatu ku munsi wa mbere w'iri rushanwa imodoka ye yagize ikibazo
Mu Rwanda kandi mu mupira w'amaguru amakipe yarahagarariye igihugu mu bikombe bitandukanye bya Afrika yarasezerewe yombi muri Tunisia APR FC yanyagiwe na Etoile du Sahel itsinze ibitego 4-1 ku mukino ubanza I Kigali amakipe yombi yari yanganyije igitego kimwe ku kindi ku mugabane w'Uburayi turacyari mu mupira w'amaguru mu Bwongereza Ole Gunnar Solskjaer wa Manchester United aravuga ko yiteguye gukomeza guhangana nubwo abatari bake bamusaba gusezera nyuma yo kwandagazwa na Liverpool imunyagiye ibitego 5 ku busa Mohamed Salah niwe wazonze cyane iyi kipe kuko wenyine yinjije ibitego 3 ku mutoza Jurgen Klopp ini intsinzi itaboneka kenshi cyakora ngo yirinze kwishima cyane byo kubaha mukeba benshi mu bakinnyi ba Manchester United basabye imbabazi ku mbuga nkoranyambaga barimo Captain Harry Maguire na Cristiano Ronaldo mu mukino wa tennis abakinnyi batakingiwe icyorezo cya COVID-19 ngo bazemererwa kwitabira irushanwa rya Australia Open riteganyijwe mu kwezi kwa mbere kumwaka utaha turabashimye inshuti mwakumwe natwe ikigano cyacu natugisoreje mu gijoro ryiza gene Jean Claude Mwambutsa
mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye
erega suni kurugi nti hakinze ko ntabona gatege ngo nze gukingura se ikari esura nange muriye
yego mcecu nako mama
ibi ni biki bimbayeho bikira Maria we ni wowe yewe muko
ni njewe
ni sa 12:45 kuri BBC
tu kosore gato twitanya no makuru twavuze ko amatora muri Sudan azaba muri 2023 aho kuvuga 2023 tubisiguyeho rero mwakoze cyane wita mu BBC gahuza miryango ano makuru yahagarariwe na Mark Niyonkuru muramukiye.